uyathula. Okay, yaqala radiation. Yenziwa radiation, yenziwa, yenziwa. Kwakusondela iphasika, kuzele iphasika liphasika, kuthiwa kumiwe ngolwesine, ngolwesihlanu, athi naye sandihambe ngoshumayela. Ngahamba ngoshumayela, ngoshumayela, ngamenywe iFlagstaff, ngoshumayela iFlagstaff. Ngoshumayela khona, ngabuya, ngangibuya. On Sunday, ngaya kombona, saxoxa kwa right. Monday, ekuseni, ngangisemngcwabeni khona umzalwane oshonile. Afone, manje ngifanele ngibambe ucingo athi usuku lamalibanga lohle namhlanje busuku.
Yena unkosikazi.
Yes. Yini athi na ishi bengihanjiswa isisu ngibuyisa. Aw. Yini athi hayo nesi udokotela uthe khona amaphilisi becela waye ne appetite wayedla kakhulu so wathi ucela amaphilisi ukuthi bazame lokho izinto okudla. Okay. Amaphilisi nigama lawo angitshele ngene Google manje ngicheck amaphilisi amaphilisi awayenzi loo nto qonda yami ngithi isimo siba wese uma ngifika ngibuya emngcwabeni ngiphuthume khona uma ngifika hayi usese-ICU but use-ICU uhleli uyadla and the way anginakekela ngakhona esibhedlela uma ngize esibhedlela ushiye ukudla sibhedlela ashiyele Oda kayi 2 ngayodwa kudla. Hayi bo kusekhaya mina ngisekhaya eMaritzburg. Why athena imina ufa ngabe nginakela wena ukuthi udlina. Ngifuna uma usoyela esibedlela ufike kumama uyofuna ukudla. Ufika nje ususuthi. Okay. Kwaba iphasi after pasika asibuya bangitshela udokotela uthi hayi nkosikazi yakho olesine siyamdedela. No mabethu ngolesine bayamdedela. Ngondo yami dlamini yahamba because kuya ngamagama kadokotela ukuthi ifla
wena
ifusuleka siyomdedela naye athi ngicela ukubona uma hayibo mama ngithi uyaphosile zongibona ngicela zongibona isibhedlela mlandu mama zombona siphume masiphuma isibhedlela fanga lesithathu mama bahlale masibonga lesine sahambe sekhaya siqale ekhaya futhi enyakasela sahlala mfethu mhlawumbe into enza 3 hours ehleli nomama wami nje mbuza manje ngitshele upostoli wakhula kanjani umuntu njani bawucabanga ma why abizwe inkosi uma lokho emchazela chazela mase sohamba ekhaya athi nengeke sando ngicela ukubona ikisti yami hayi sahambe sekamereni afika avula ikisti khona impahla zakhe beyihlala kwikisti okay hayi singahamba siyahamba sami senyukasela masifinyukasela kwaba yivike lodwa Saturday ngimtshele sando awuye enkonzweni kusasa athe naye kulungela ngenkonzweni ngithi mina kodwa mina ngizoya enkonzweni kusasa okay ngivuka kusasa ngilungise ma ngisathi ngiyagqoka nje abona into engiyigqokile I'm sure isithombe sami sokugcina sashutha nice enkonzweni sigqoka iblack and white abone ibhele iminyama elifane ishethe elimhlophe khona ubuhlala abangenzela bona bamaxhosa ayish athe naye nami ngiya enkonzweni manje awuyini manje athe naye nami nginengubo black and white and uma ngingayigqoki manje ngoyigqokaphi nini okay agqoke sihambe sibe enkonzweni konze kubona bajabula abazalwane ukusibona bajabule kube yi-level ukusibona phuma inkonzo ayethu yehlede businza sesontweni ageje istep hayi gije mazalwane bayagithi hayi anginalutho mina imsho nje ikwayikwayi kade ngifayile ikwayikwayi okay sihambe siyendlini masifika endlini msho salala ngaleyo Sunday Monday angibuza umbuzo sithandwa mangathiwa uyashona wena ngingcwabephi ngithi mnayi angathiwa uyashona angithi yabona enyukasela sisarenta asikabi nomuzi wethu so mangashona singenamuzi ngihambisa ekhaya athi yazi nami mangenze kanjalo shotike ngocela nami ngihambisa ekhaya phela futhi nekisti yami uyibonile seMaritzburg okay belo ndaba nje abese ngibuza awungitshele sithando la ekhaya into zomasincobisane sim kanjani kuzo You know, no sign, no must not sign as a capitec, no sign as a bullet. Ucabulating is where Lento got to go tell.
Oh, is it also when we have
a bullet? Yeah. Catabulet bana into Gar Nogu a waiting period, Gar 1 month.
Okay.
So, guys, into 18, 23, Naya got to bullet to of Luxana, 10 cattle, Gar 1 month, the waiting period. I attend, I will cover it. Okay. Gubolestine. Gubolestat, Molesbil. I guess poor Monsieur Joel. So, Joel, eh? It's not my Latin, I act all along a mile. As long as you call me an hour, Mutual Lupele, the sober right. Spoon and Pelle, so 10 ice cream, slyness, talk so long, thoughtless, wind leaning. It's windy down both his hand. Mark sure knew Gogan. Ngiyenkoka noma inch athi naye ngiyacela ube nesuti emnyama isuti emnyama ngomhla ka 29 ngangiyoshumela ophongolo ngizohamba nawe ngifuna ukugqoka ingubo yami le ebovu isuti emnyama ayixwayini emakhalazi uma ufuna isuti emnyama nje ezomfundisa ushadisa uzoba right okay so two ngolesine athi asambe siyojola foot kuphathe naye ngiyazi mfethu uyayithanda koni hotel esinyo kasele two vulindaba samsevulindaba sahlala evulindaba lesine wonke wazwathi ayasilali khona evulindaba salala evulindaba kwase ngolesihlanu sabuya sibele endlini nje angibuza ngobizo lwami ke ngixoxele ngathi yazi ntanda I think uthi mhlambe obizweni lakho so comfortable kakhulu yekile ngoku lakubizele yona ngicela uJacques angizile mina ukuzothi yeke into oyibizelwe qhubeka nento oyibizelwe uNkulunkulu abizele yona mina ngizoba usizo sibuye ngalesihlanu asila mawo lesihlanu silale endlini kube mnandi athi asithandaze sithandaze athi ngicela ungibeke izandla sithandaze okay akanalutho akakhombisa igula nje
yeah
on Saturday avuke ekseni avuka kuqala bayivuka kuqala bivuswe uye senginika jungle oats yili jungle oats mangiqeda ithalo siya bese late breakfast no ahle kwase kushesha kangakudla kayithu maduze nje maduze athe naye yimi nkosazwe ekhaya ngizokunakekela okay mangithi ngiya checker use washile yibo use ayinile washing ebikhona uyiwashile umshini wayikhiphela phandle ayineka wabuya wayiayena qedile amanqima sathi ngiqeda ukudla ngithelela amanzi ebhavini hamba ugeza hamba ngiyogeza ngene ebhavini nje indlethi bincane beku forum nje mangene ebhavini afonela uma wakhe ma yini athi hayi sizoza lapha ntamba wasokubona angisizwa kahle athi mama ma ungazizwa kahle hambani emarisbeck dokotela wakho athena hayi ngisazotshela udladla ukuthi samse marisbeck athi ma okay hayi mayiqeda ngimbuzo hayi bo why uthi mama usazotshela mina engathi ngenqabe esibhedlela athena hayi ma ungaphika noma ungafela kude ayinganaki aqede lapha afanele umngane wakhe umngane wakhe sikhonze naye afanele umngane wakhe baxoxe naye xoxe naye xoxa nje into zokugula kwabo
yeah
yabona abesethi ngona kuyazi mnganami ngibe nephuphe elibi namhlanje athena uphupheni athena hayi khiphuphe kunomcimbi omkhulu kini kodwa wena ungekho athena hayi uphuphe kahle nje mina ngakhishwa kaSimelane ngishadele kwadlala ngisizwa kaSimelane so uma uphupha kaSimelane uphuphani bakaSimelane uma uphupha kadlala ke angazi ungabaphuka kanjani kadlala isinkwa hey avuthanda indoda nawe ahleke maqala ukuhlala lonto nje bese ethi hayi jabu uma kancane ngizokufanela ngizobuya kuwe washo njalo nje ngiyezwa ngithi alright mayisho njalo ebese ngimemeza mina ngisemanzini ethi sithando asiye sibedlela manje dawona nje mayithi manje ngithi mina yini angaphenduli ngayeka phansi ukugeza aphume emanzini ngigijimela ekamereni into engayifica I'm feeling nje as I'm performing. Ehluleka ukuphefumula
khona endlini.
Endlini.
Sure.
As I'm performing, ehlule ukuphefumula. Thatha ucingo ufunele ekhaya, mama makodi ubambekile kakhulu. Athi mama biza abantu. Ayi mama biza abantu. Sazi umuntu lahlala khona nje. Sazi umuntu
sandofika.
Hayi si ngiphuthume ngithatha amanzi, ngimnika amanzi, ngiyaphuzisa amanzi. Aphuze nje kancane. Ayeke, yabona, ayeke futhi. Hayi, ngimuse ukuthi yabona ngathi uyangiyeka. Into yenza 5 minutes. Hayi, ngiphuthume ngithatha amanzi e-fridge, ngithela amanzi e-fridge, amanzi e-fridge endwangwini yakhe. Ngimsule nga ngimbeke yona ebusweni, aphaphame yabona, abangathi uyajampa, angibuke yabona, asmile, avala amehlo. Angibambe angiqinise.
Mhm.
Ngisathi ngibambe ngiqinisa nami ngimbambe ngimqinise ngimuzwe engidedele. Sithu endlini.